Njengoba iNingizimu Afrika iku-lockdown, wehle ngamaphesenti angamashumi ayisikhombisa umthamo wey'moto emgwaqeni ngempelasonto yePhasika. Kuphangalale abantu abangamashumi amabili nesishiyagalombili ey'ngozini ezingamashumi amabili nesithupha ezenzeke ezweni lonke. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe wezokuthutha esithangamini sabezindaba abesibambe eduze neGrasmere Toll Plaza eVaal entshonalanga yeGoli.
Sithe siqhubeka nje isithangami kwasuka isidumo somshayeli wetekisi obebalekela amaphoyisa njengoba beshayela engenazi incwadi nediski lemoto seliphelelwe yisikhathi eshayela nangemvume ewumgunyathi.
He confessed to me that one, he is actually a holder of a learner's license which he did not even have in his possession. Two, he knew that he was conducting people for a fare. Three, he knew that the taxi that he was driving, its own permit, not permit, even a registration disc, had expired in 2018. Both the driver and the owner will face criminal charges. And from the report I got is that they have actually located the owner and they are now busy charging the owner and the driver and the vehicle is impounded.
Kulesithangami umbhalula udalule ukuthi ngePhasika lehlilize ngalokungathobeli imithetho yomgwaqo uma kuqhathaniswa neminye iminyaka. Umbalula uthi lokhu kukhombisa ukuthi iningi layihlonipha imiyalelo ye-lockdown nakuba bekhona osikhwiliphambana nobhoko.
We are giving you statistical evidence that our people, motorists and everyone else have been very much disciplined and we applaud them for that. It shows that we are really, really taking the lockdown serious and so on. Like they say in Zulu, kukho amahlongandlebe. There are always people who are getting out of the way even in difficult times.
Ungqongqoshe umbhalula uthe njengoba ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ixegesile eminye imithetho kuvumeleke kuphela abathutha impahla eziyizidingo ezimqoka.
The amended regulations made it clear that the transportation of essential goods are permitted from warehousing sites to essential services providers. Cargo may be moved from ports of entry to warehousing sites where handling and clearing of cargo is conducted, with the exception of the transportation of liquor.
Umbalula uthi iningi lezingozi ezinyantisa igazi lidalwa abashayeli abangathobeli imigwaqo. Ephetha uthe phakathi kwezinye izinto abazifundile kule lockdown, izindlela ezintsha nezisheshayo zokuhlinzeka umphakathi ngezidingongqangi.